You're much welcome.
Kuna nyama choma. Nyam chom.
Rashid, unataka giberi.
Umechoka Kenya ukakujadoa kuku la giberi.
Uko sasa kabisa madam. Uko sasa kabisa uko sasa. Nini wataka peke yake tu?
Na ugali.
Ugali sawa lina.
Ni ugali ni ukweli.
I'm going to go to the house.